Nchansanga hali ya bandi wakabo, abakole, abakole wafisa bana yapfuka ati ni yaba anje, ni hagire umwana abalirira alirira ngaha. Tikubera je barazi ko ntabyaye ati ntihagira umwana aririra mu iyi nzu tikubera kiririye mu iyi nzu ati mwese barabamara ati kandi twese baratumara. Yankoze ko hari mu makume yo mu 93 aho nari niga mu mwaka wa kane hanyuma ngiye ku ishure mu gatondo dushyitse ku ishure batangura kutubwira ngo burya ngo umukuru w'igihugu ngo yatowe ngo bamwishye hanyuma tugeze ku ishure abana tuguma tumva babipfuka ngo abahutu n'abatutsi ngo nibo ngo bagira bicane ngo bishye ngo umuperezida ngo bapfuka ngo n'ubumuhutu ngo none ngo ubu ngo abahutu nabo ngo bariko bararondera ngo abatutsi ngo kugira ngo bose ngo babamare ahiwacu imana yarakinze nta muhutu yishwe nta mututsi yishwe niho haca haca iminsi natwe nyene intambara nyene abantu benshi bakaguma baduca ko bapfa handi biruka natwe turatinda turahunga turapfa aho hantu duhungira mu gihugu c'i Tanzania duhungiye mu gihugu c'i Tanzania ahantu bitira ukore haca haduka ingwara y'amacinya iyo ngwara y'amacinya abantu baragwara barapfa ku bwishi niho papa yavuga ati nubundi ntacyo twahunze ntaho twahungiye ndahubwo ati nimuze dusubire muhira tugende nyene turabe muhira naho ko batubwira yuko twebwe aho twavuye atangorane twaratashye tumaze gutaha turashika muhira dusanga nyene muhira harabaye imisaka niho wa mwana twari twahunganye yiyumvira ati burya rero jewe ngomba nsubire iwacu ati ngende kuraba koko yuko hoba hariho n'umwe yasigaye mama aranamubwira ati sha ko wasigaye uragasanira guma ngaha ati ntibabice ati nawe ntubakurikire uwo mwana arihambira kubera inkumbu ngira yari afise z'aho hantu niho navuga ati mama je kweri bamwita pasi uwo mwana ati je pasi je turajana ngende kuraba aho hantu agenda arahanyereka urya twarakaravye turaza turarenga himuyinga turagenda twari kumwe n'abagabo babiri bari bashoye amakara twari dutahanye nyene uwo mwana yaciye abamenya acavuga ati twabahitanye ku isoko ahimuyinga aravuga ati reka nce ahantu badandaza amakara mbanze mbaze ndabe yuko abiwacu bakunda gushora amakara ati ndababaze numve yuko iwacu boba bakiriho wa mwana baciye bamumenye ati nimuturindire turatahana duhejeje kudandaza amakara tumaze kugenda tugeze kwa yasite niho baca baduhagaritse baca bazana amabahasha y'amamverope baratubaza ati none aya mabahasha simwe muyataye hano natwe toya twe nta n'ikintu na kimwe twari dufise taye haya mabahasha ngaha toya hariho umudamu yari imbere ahantu ahagaze ku gahema acarampamagara aranyakura anyakuye arambaza ati none bajya abantu bariko barababaza ibiki ati najya amabahasha bafise ati bariko baratubwira yuko ari twe tuyatayeho ati mwebwe tego tishati burya ati mubuze kuraba neza ati mwebwe muhava mutaharenga hajya ahantu ati hamagara ujya mukobwa ati yivireho ndahamagara ati pasi aranka kunyumva pasi aranka kunyumva wa mudama acambwira ati mwihoze ahubwo namba ufisi yuri kuraja ati we niwigire naciye niruka wa mukobwa ndamusigaho nyene ndiruka hari hahantu nageze baca bambwira ati aha abahejeje kuhikira umupatiri ati none uri kuraja hehe nanje aho niruka uwo mukobwa niwe yari hazi nanje ntaho narinzi ubwo nyene naciye ndugagira ngeze ku gasozi numva inkoho zitanguye kuvuga ngeze ku gasozi nca ku bantu benshi boba bari nk'abahutu bafise amacumu amafuni ibintu byinshi je nanje kubera nari nahahamutse naho hantu bwari bubaye ubwa mbere nahiga niyo nca niyumvira niyo ntahanja ndabura nca ndiruka nca mpura n'abagabo baraha barambaza bambajije ati none we uri kuraja hehe nta nikintu nabishuye naguma nguko umwambo nizo ntambara ziriko zirabera ho hantu burya sinzi ikintu nashikiye ahantu hari nzu cyanguma nitera mwayanzu niteye mwayanzu ncasanga hariho abandi bantu bari mwiyo nzu yabanyegeje munsi y'igitanda ariyo bari wa mutama ntiyambajije wa mutama numva bavuga ngo bamwita ngo nibyihweza umudamu wiwe nawe bavuga ngo bamwita Miliyana niko numva babahamagara hanyuma amaze kwiterayo aca andungika ahantu munsi y'urutara ncyasanga hari abandi bagabo abagore abagore bafise abana yavuga ati niyabanje ntihagire umwana abaririra aririra ngaha ati kubera je barazi ko ntabyaye ati ntihagire umwana aririra mwiyinzu ati kubera kiririye mwiyinzu ati mwese barabamara ati kandi twese baratumara haraje umugwi w'abasoda baramuhamagara ati we byihweza aritaba ati sohoka arasohoka ariyambaye urukanzu urugoti nyene rugera ku birenge asohotse baramubwira ati byihweza ati wowe urazi kuri ubwoko bw'umututsi icyakwankiye guhunga ati wowe twamaze kumva yuko wabitse abahutu mwiyinzu yemwe uwo mutama arasohoka ariyambagura ati je nta n'umuntu n'umwe aba mwiyinzu ati mushaka mwinjire mu nzu timugamuza kwinjira mu nzu yanjye nanjye mwabanje kunyica ati nkihema inzu yanjye ntimuyinjiramo burya rero harageze igihe jewe ngera kubaka icyo gihe hari mu 94 ibyo byambako mu 98 incanja kubaka urwanje ngiye kubaka urwanje abo bahungu sinzi namba bambonye mwako gacaho narindi nimba byagenze gute burya nagiye gusenga mbona abo bahungu barasifuye bashya burya mukuntwara kubera icyo gihe twebwe ntitwubaka ntiwagira bya mariage kubera ibihe by'intambara umuhungu yakwipfuje yarahiga abagenzi we bakakurerura bakagutwara burya abo bahungu bari abahungu bashika batanu baranteruye bamaze kunterura barantwara hageze mu gitondo cya kare ndabyuka ndaraba mbona hamwe nabonera mabi niho ngiye kubaka ndaraba hakurya yaho ngiye mbona za yasite nihiri niho bandungika kuvoma basha byarase nuko mvoma amazi yaho hantu nibutse ukuntu nahaciye bariko barahagwanira ndavuga ati none aha hantu ko nahaciye aba bavuga yuko iyi miringoti ari y'abahutina yari y'abatutsi je mvoma hehe narabuze amahoro ndavuga ati noneho n'ubundi baza kunshindaho burya naravomye utuzi ndirukashitse muhira ndababwira ati burya rero mbwira mabukwe je burya hajya kumwonga je nahashitse ndanatinya no kuhavoma ati jewe burya umwaka je ndi umwana mutoyi ti burya je naho naje ngaha taha kumukoni je narahabaye ti kandi narahaboneye amabi mu bihe by'intambara ti je narabaye no kumutama bita byihweza hariho urwaruka n'ubu usanga rucikumira hagize nk'ibiganiro bibera ku mitumba yizi kwa umututsi akabona nakagwi k'abantu benshi arabahutu usanga yikumira ati je bajya sinobajyamo nibaza rero yuko ubu iby'ubwoko byataye igihe ahubwo ubu uboja mu bikorwa by'iterambere tugakorera hamwe tutaravye ngo naka n'umuhutu naka n'umututsi naka n'umutwa.